I'm just alone. But I need South Africa to hear my story. That's here I am.
Lona wesifazane ucela usizo. Unonhlanhla Ngcobo, osebenza njengomabhalani kwesinye sezikole eMgungundlovu. Ungomunye wabesifazane abathi bazizwa beyekelelwe umthetho. Umama wabantwana abathathu uchaza umshado wakhe weminyaka eyisishiyagalombili njengebinzima ehlukunyezwa.
Uhambe kwahamba waze wangifikela emsebenzini la efika wadubula khona umphathi wami. Umphathi wami bekuyenamuntu obesazi sonke isimo sami engihlukumezeka ngaso. Wafika emsebenzini ethi uzongidubula, ngaphunyulwa, ngakwazi ukubaleka, wasala wadubula umphathi wami.
Umyeni waboshwa kanti usasezidokisini lesisulu esingathandanga ukuthi sidalulwe. Sithi salinyazwa kanzima ngocelemba yisoka. Sathola amanxeba ekhanda, salahlekelwa umunwe. Sithi lesigameko senzeka ngonyaka odlule, kodwa amaphoyisa asahluleka ukuchaza.
Bengisesengikhuzwa ama-social worker ukuthi ngoba phela ngiyasaba and futhi sengiyakhuluma nanaye, ngoba phela manje ngiyambona endleleni, ngiyakhuluma naye, abantu bomphakathi bathi mina ngimkhiphile.
Laba bebeyingxenye yabantu abebebambe inhlaba lihide, bekhala ngendlela amacala okudlwengula nokuhlukunyezwa kwabesifazane aphathwa ngayo.
Uma ubukuphethe nithi test, ama-result ayo aphuma after 3 weeks, kodwa we-rape u-DNA uphuma after 4 years. Asik-understand usikwenze kanjani lokho.
Isishayamthetho saKwaZulu Natal City siyakweseka ukuthi izikhungo ezihlola ulibofuzo zibe khona ezifundazweni ukuze kusheshe ukuhlolwa kulibofuzo. Londi Gadebe, SABC News eMgungundlovu.